Ekuboxeni kwam ndibhoxile, ndabhoxa but ekuboxeni kwam andafika kule ndawo ndandifuna ukufika kuyo to be a world champion. And ngamaphupha am lawo bantu be world champion. Yayingamaphupha am into yoba ndifikelele kwiindawo ezinkulu ema-MGM Grand, but ke akwenzeka kanjalo. But ke ekubhokiseni kwam ndandinephupha endandinalo noba andinoza amancindi ndikwazi uwayeka ndingakhange ndivuse abantwana ezilokishini zethu ebugebengeni ndithena abantwana babezi-world champions. So iphupha lam ke ngoku ndiyalibona uba le-physics ndiyajongile uba libheka ngaphi na, because ngoku ndithe ndavula i-gym ngo-2016 and then ndafikelwa ngabantwana abambalwa 2016 but baye basanda abantwana. And then kwabantwana babekhona abantwana abancinci abanoma-8 years ejimini, bekhona abanoma-12, 14 ndabatreyina abantwana ndabajongana abana-8 years. And then balwa abantwana bam ngo-2016 njalo. So ndabonakasi uba le nto ndinayo apha kum yayiliphupha nyhani, because ngo-2016 njalo ndivule i-gym balwile abantwana bam, but abantwana bam kwabonakala uba bayaziwa kwango-2016 njalo seyizibhoksa esaziwayo because igood. After 2016 saku-2017 aba bebena-8 years ngo-2016 balekoma-9 years baqala ukulwa ke ngoku ndancambaza kwabe kucaca uba ndifikile apho ndandibhalele khona. Kwaliwa kwabonakala uba kuyathetheka uba usikhule sitsomo, iibhosa zasikhule sitsomo, ibhosa zasikhule sitsomo. Sancambaza saya 2017 samgqiba sayanda 2018 senza into enye akofayithi ten, iibhosi zam ziyanqunqa. Ndithetha uba xa kunamhlanje iibhosi zam zaziwa all over Eastern Cape. And ngoku ndithi xa ndijonga kwimeko esikuzo ngalo mzuzu emanqindini ndibone uba kunzima i-world titles oma-IBF, oma-WBC, oma-WBA, WBO. But ke ndinento endiyaziyo njengoba ndandinephupha loba ndiyoze ndiyowulwa ema-MGM Grand, kodwa kwiminyaka eyi-6-7 ezayo ndiya-MGM Grand ndihamba nabantwana bam ndibuye nezi titles ezinkulu zifunwa ngabantu bethu eSouth Africa. So siyancedisana mahambe ekhaya ngamandla yakhona. And ijim iyakhula, ijim iyakhula, ijim because ngoku I think ndinazo ii-boxers about 11 ezigood zonke, 11 boxers ezigood zonke babekhona basandufika. Njengoba namhlanje silapha namhlanje abantu babukele abantu abanabhongo because othuka abantwana abancinci abenza le nto ii-boxers zam. Amanqindi soza phele sisekhona nje kulamanqindi soza phele because ndibhoksile ndazixela ndisabhoksa. And khona into endingakhange ndixele yona and namhlanje abantu funa bayazi ngexesha endibhokise ngalo ndibhokisile for 18 years le-professional ndanento endiyenzayo ndibhoksa ejimini ndatrayina ibhoksa ezi-professional ndiyibhoksa i-professional ndatrayina ibhoksa ezi-professional ndiyibhoksa i-professional sazi-champions ndatrayina ibhoksa ezi-professional sazi-prospects. Yenye into leyo ndiqonda uba abantu abayazi ngam. So le nto ayonto ndisuka nayo ngoku, yinto ndisuka nayo kude. So ngoku I have enough time yoba ndi-take care of abantwana ngoku ndibakhulise to be ii-WBC World Champions, i-IBF World Champions. Inontsho ingasimushelo kuhle kodwa ingasi ke nakwii-plans zabo zefayithi basitike kuzo, bangenzi ipazam basitike kuzo because simbonile uaranetha unazi i-punches dangerous awisa ngazo opponents, but ingase bahlale kwi-game plan enhle kakhulu ekuba banohlala kwi-game plan so bazakwazi uba yi-win fight. Simbushele kuhle kakhulu umfana omncinci sure.